kazi ngoba umlando womkhonto uyaziwa awuyona imfihlo sumkhonto nje ngaliyankathi kwaku military wing manje the political party yithi lapho asikwazi ukugibela inqolo esingayaziyo sigibela lesiyaziyo umkhonto wesizwe ngoba sifuna inkululeko isigcwale ithi si ube uthini esiphetheyo singaphathelwe abantu abangakwazi ukuphatha ngiyabonga ukuthi umkhonto wesizwe ufike ney'nkani ngoba lapho kuthiwa khona nanku uzobulawa kufuneka singabibikho kufanele sifike mathuba sizovikela uyabona nje ukuba khona kwenu la kuyinto enkulu kwonke umuntu hhayi kithina kuphela njengomkhonto kubo bonke abantu base-South Africa ngoba bayazi ukuthi ikusasa labo lisemkhontweni akekho nokuphikisa
Thank you.